No training.
Light, light.
Training is here for Ojimani. Lefa mutasa, anti olaba omutwe gwe kankusembereza ogulabe. Omutwe bagukolako, omutwe wano bagukolako abantu be, naye ye Wasswa. Ekintu kyaliko kyekyo kyekyo. Yeyo.
What is coffins?
Smile.